Nishimiye uburinzi bwawe uhora utugirira Amajwi yacu tugushima mana amanga yose mwami navuga ineza yawe tuzahora tugushima ibihe byose data warakoze tuzamuye amajwi yacu tugushima mana amanga yose mwami navuga ineza yawe Tuzahora tugushima ibihe byose data warakoze Tuzahora tugushima ibihe byose data